ki mā, Waiata Mai, ako mai. Let's learn the seasons in te reo Māori.
Oana,
spring,
raumati,
summer,
nahuru,
autumn,
takurua, Tina huru takurua e
Anei anō
O ana
See the flowers bloom
Raumati
Haramai tamariki haereki waho
Nā huru Watch the leaves fall Takurua
It's the coolest season of the year
Weinei nā wā e whao te taue Te ko ana raumati nā huru takurua e Te ko ana